whakaro nā I ka āwhiro te ao whutupōro, arā a tā Michael Jones, rāua ko tākuta Farah Palmer, e pāna ki nā whakawhiu kōrerua Israel Folau, e pāna ki te huna takatāpui. I tohua rāua, hei mema puari, arā mō te uniana whutupōro o Aotearoa, I tā rātou hui ātou I te whananui ātara. I reira tā mātou kai kawe kōrero, Amania Clark, nā kia whakawhiti atu tātou arā ki te Whare whutupōro o Aotearoa, e hoa, hea nā kōrero kai a koe.
Kia ora tāroi o tia tātou katoa. Ko tā Michael Jones I tō whakaihu waka I tāna huariri I te memomua o te rōpū reiba ia and its king. Kia eke rā noa, hei mema tō ho mō te uniana. A kua hoki atu a tākuta Farah Palmer, hei mā ngai Māori mō te pōri. Whioi, I puta hoki ngā whakaaro o ngā mema uniana ki ngā kupu o Folau mō te hapuri takatā. Ngā whiro te ao whutupōro I aiki a tā Michael Jones, he pononga hoki a te atua, ko te aroha ki te tangata, te rongoā ki ngā whakawhiua Israel Folau ki te hunga takatāpui.
Being able to express yourself is important, but doing it respectfully, and I suppose with wisdom, there needs to be a lot of love and a lot of grace, particularly as Christians and people of faith.
Ko tā Jones rāua ko tākuta Farah Palmer I whai wāhi ki te aro takinga whakamana me te haipapa o te uniana whutupōro o Aotearoa I te rātau.
The inclusion of the rainbow community in our sport is certainly alive and well. We didn't really see the need for us to get involved in an issue that involved an Australian player. We've been very clear, we've got policies, we've been through the rainbow tick certification.
As long as it's about kotahitanga, unity, whanaungatanga, aroha, just making sure everybody feels loved and included in the rugby space.
Tutu ana te puehu I te hautipua whutupōro o ngā warabi ia Folau I te paipai kōrero me ana whakawhiu ki te hunga takatāpui. Whioi, hei tā Jones he hoa tata a Folau nōna hoki.
I do know Israel and he's a good man, he's got a good heart and he's got a strong faith and he's a friend and so my heart goes out to him too at this time.
Hei tā Steve Chu, ka kōkiri tonu rātou I ngā kaupapa kia uru ai te katoa aha kua kōwai ki te tākoro nei. Mahania Clark, te kāia.